Mithi uKhuzani endlamlenze umfoko kaMpungose sethola kabanzi ngemvelaphi kaKhuzani uphinde uthole kabanzi ukuthi ngabe uKhuzani unamaphi amanye amabhizinisi ayiphilisa ngawo ngaphandle komculo. Ngikubingelele embukelo sikade kwenzeka imida production bese ngiphinde kwamukela ngithi kwayintokozo ukuthi sihlale nawe ngalesi sikhathi nathi siyathemba ukuthi kuyintokozo kuwe. Sicela ucindezele subscribe mangabe usafuna ukusitholela amanye amavideo afana nalawa. Lapho sibheka khona impilo kasaziwayo emculweni kamaskandi okungamaqhawe ethu ukuthi ngabe bawobani ngaphandle kokuba abaculi bekamaskandi futhi ngabe yini abasiphilisa ngayo ngaphandle komculo. Namhlanje sobheka uKhuzani Mpungose umfo kaMpungose the king of the blue nation. Akasiqale sibheka ukuthi uKhuzani ubani ngaphandle ngaphambi kokube abe uloKhuzani esimazi ewuyena namhlanje. UKhuzani Mpungose umfo kaMpungose umfana okhulele endaweni yasemakhaya lapho kusenkandla khona KwaZulu Natal endaweni yasemandaba. Umuzi wokuba Khuzani bekuwumuzi nje ofana nayo yonke imizi yasendaweni. Ubona ukuthi akekho umuntu esingathi mhlampe uthisha, uyiloya, udokotela njalo osebenza futhi kuhulumeni. Kodwa ke namhlanje izinto zishintshile njengoba sibona ukuthi sekubukhazikhazi kuyacobezela kunje yayane ntuthuko ikhona nje osazi uKhuzani Mpungose umfo kaMpungose uyilethele amanzi indawo yangakubo njengoba abiza i-contract ezodriller ukuthi kuphume amanzi phansi esiphethweni. Namhlanje umphakathi wangakubo uphila kamnandi. Yebo uKhuzani umculi, yebo siyakwazi lokho. Ngaphandle kokuthi ke uKhuzani abe umculi lo awuyena namhlanje nezinto anazo njengoba sazi ukuthi uKhuzani unezinto eziningi anazo futhi nase zenzile. Okay, uthi siqaleke la. Okoqala uKhuzani Mpungose umfo kaMpungose ngaphandle kokuba umculi uKhuzani uyi-event organizer. Okoqala lokho one, umhleli womcimbi yomaskandi ama music maskandi festival singasho kanjalo ngolimi labasemzini noma lokuyocela itiye. Imcimbi yase organizile singabala igcwalisa imabhida, sibale igcwalisa spring picnic lapho khona siweqashe abaculi bakamaskandi abaningi ngendlela eyisimanga. Siyazi ukuthi kodwa kuzuza yena kakhulu ukuze kube khona ongena ephaketheni lakhe aqhubeke aphile le mpilo ayiphilayo. Ngalokho okwesibili akwenzayo uKhuzani Mpungose umfo kaMpungose uyi-taxi owner, usomatekisi, unamatekisi uKhuzani Mpungose umfo kaMpungose esiwaziyo ke eseke sawabona amatekisi amabili akhe uKhuzani Mpungose umfo kaMpungose nakho kuba yi-taxi owner kusaseyi-side business. Okwesithathu uKhuzani aziphilisa ngakho ngaphandle kokuba umculi, uKhuzani uyi-founder, uyi-establisher, who established ikhampani ayionayo yena igama lakhe ibizwa nge Mpungose Group Music Production kafushane IGP. Le company uKhuzani Mpungose umfo kaMpungose naye usebenza ngaphansi kwakhe, iyona emkhiphela umculo wakhe, emsabalisela umculo wakhe ezitolo ngokuhlukahlukana, aphinde futhi asebenze nabaculi abafake ngaphansi kwayo ikhampani lena Mpungose Group Music Production. Okwesifoko uKhuzani aziphilisa ngakho njengebusiness, uKhuzani wa-establisha i-funeral cover ebizwa iKhuzani funeral cover okungumasingcwabisane osegameni likaKhuzani othi iyena. Okwesihlanu uKhuzani aziphilisa ngakho futhi ngaphandle komculo, uKhuzani 2018 noma 19 wakhipha incwadi lapho gamalayo uKhuzani ikhuluma ngempilo kaKhuzani, umlando waKhuzani kusuka emvelaphi yakhe kuza neno kuze kuzofika kulonyaka okwaphuma ngayo incwadi kaKhuzani. Leyo akekho ongazi ukuthi ukuthengisa kwencwadi egameni lakho noma ukuba umbhalo wencwadi kungenelwa hitshe lemali ama-royalties. Okwesithupha engizothi kokugcina uKhuzani aziphilisa ngakho ngaphandle komculo, uKhuzani wakhipha futhi ama perfumes. Lama perfumes aqanjwe futhi uKhuzani okuyi brand engizothi ingesingaki kwi brand nje ethengisayo thathu i-brand nje ethengisayo egameni lika Khuzani ama perfumes lawa aphuma egameni lika Khuzani Indlamlenze umfoko kaMpungose. Uma ngabe ufuna ukwazi ukuthi ngabe atholakala kanjani, ayatholakala yini, xhumana nazo iy'nduna, bakhona omsizi umashiye ntombi umfoka Ncube, ungaxhumana nabo bachushise ukuthi atholakala kanjani ama perfumes. Mbukona sikudokanzi ngameta production. Mangabe uyithandile kafushane le biography kaKhuzani, sicela ukuthi uqhubeke uhlale kuyona le channel, ushaye subscribe, usho ukuthi ufuna sikuhlazele bani omunye, sikubhekele bani ukuthi ngabe uphila ngani. Kuzoba easy kakhulu ukuthi sikwenze lokho, singaxhumana naye noma simsearche lapha enkundleni sizoxhumana. Wena cinda subscribe, ushaye like, ucommente, sibe sharp. Danko.